akwai mondi ya malo nikech wan gi kamo loyo kamo loyo jachien yesu kidi mene jogedo dagi ene mochung gi joge
DJ George. Kisera Yesu chenye duogo. binda benda vinji Nyango Daniel vinjo tundikalama benda vinji Nyango Daniel vinjo tundikalama benda vinji
Yeswe japo na mapo
mono Wood Mary Manya gihera Sulu marokini Nikaburo loya talungo Buena tayudo rieko Pinyo ola tamanyo Wange tayudo teko Yesu wetete Onge matielo Komanda wetete Inema luori Yosiepna
Jana bi okoro kume jadadi jodani Dolo mugi kutu amina timo kende
Yesu alfa omega nyerombo pasaka Yesu alfa omega nyerombo pasaka
Wecheta ekwomte onge machelo ka Yesu Wecheta ekwomte onge machelo kendo Yesu wa
Yesu
Sani, aneno gik mabuoga kata anto gina dira Maindalo mane warito kawalamo Mana wach mondiki mumae zaburi Mia chelga parga boro kisomo kumie Karya parga birio emutingo tono anch
Okadito, abiro bedo mangima Munda ulitije madongo manyasai timo
Uthusa wacho
Aniko nigeno, abiro daka minga Nyaga chamu manduja obaigiri jo mangima
Okadito,
okadito abiro bedo mangima Munda ulitije madongo manyasai timo
Uthusa wacho
Aniko nigeno, abiro daka minga
Chamruok na waneno kawono gi apoya nono Kibiro bedo sigana mwagoyo kwa timo naeno Ruoth mor kogwedho nyithinde endo gwedhwa Wanasiki kawalando kaka ruoth ngwan kuomwa
Okadito, abiro bedo mangima Mwanda ulitige madongo manyasaye timo
Kaponda rito mara wa miedo Kakinyo wadake ngono
Onge bito, abiro bedo mangima Monda ul chije madongo manyasa etimo
Muzo se wacha
Ano koni geno Abiro daka minga Muda chamba duje Avai gere jo mangima
Onge bito,
onge bito Abiro bedo mangima Monda ul chije madongo manyasa etimo
Muzo se wacha
Ano koni geno Abiro daka minga Naka chamba duje Avai gere jo mangima
Ngima mawuto girwo Nyasaye mawalamo Loko sigendi jigiono Ngamileno kachalo Taka taka norwa taere Kasa ochopo ibiro Neno kolenyu morwenyi Oko bito
Oke bito Abiro bedo mangima Mwanda ulitige madongo Manyasaye timo Aniko digeno Abiro daka minga Nakachamu mandu
Hey, George.